Salo sobuya somandla uyongithatha ngevakashela ngalo kwethuna. Ukukhala nokubalisa sokwaphenduka insakafukela umcelo westar. Mina kwenhlupheko ngumsinsi okuzimilela. Ngihamba ngikudla uganga olingela mkhawubo ngoba ngithi hlezi kolunga langelinye ilanga. Sengiyabonisa ilanga linye lapha kwamhlaba. Akukho ukuthi nami ngelinye ilanga will rise and shine like a sun that shine in the morning. Ngiqala amagquma namathaba ngifuna impilo engcono. Kuyacaca ukuthi mina kangidelelanga impilo engcono. Okungcono umphefumulo mawuhlukanise nenyama ngoba usizi benhlupheko ngolithwalile kungekho nofuna ukungisiza. Imphanda ibulawa ezakhelane. Anginamndeni ngihlala nehlobo nathi ngizondisa kwephumulo lokuzikhulula. Ngiyasiyeka isikole sengofunda ngamaphutha. Ngiyalilahla nethawulo ngoba vele kekhona indaba nami noma ngingagezile. Inhlupheko yami siyaseyo ngisho umphakathi baphutha ngamamatini. Ngabe ngibona bangiphelezela ngamazi kanye namagama. Babodwa bangizwelayo ngezinyembe zisaba kodwa uma bengihlela. Salusa ubuya somandla uyongithatha ngingiyovakashela ngalo kwethuna. Amathemba ebenginawo wonke aseyawukela. Amathemba wonke ebenginawo ashabalale kuhlema amazolo ebonilanga. Ngisidobela isithombe sethuna lami ngengqondo ngoba ngiyabona ukuthi ithuna lami lisendleleni. Ngizothabatha uhambo nentambo yenkomo ngiyobheka indawo enokuthula ngivele ngithule khona. Sekudala ngikhihla isikanani isilili lapha emhlabeni amagadi ohlabayo. Kangilazi icala lami. Ngizoqala ngokuxolisa okwengibonile emhlabeni. Sekuyisi isikhathi sokuba ngilandela abami abazali engingabazi ukuthi bakuliphi izulu. Kuseyona imbongo engadumile. Eyoduma mhla yaduma ngoba ngeke dume engadumile. Ulinda the poets. I still represent the leader of inshlabuchopho shula ngepeni kuhlukana hlakaza ngenhlawo nesixhana.